amabandla amahle kaqunda kandabezitha kakhubuni kamafukalanga amkelekile kaloku lomzwe encubeko yesintu umzwa amagqabi umzwa amaxolo umzi kaloku wemachiza okunyanga namhlanje nje ngoba siyazi kulosithathu usuka apho esincokola ngalo igqabi siphethe ixolo kalongo lwesithathu siphethe ingcambu siphathe amafutha kaloku xa siphethe amanzi siphethe wona loo machiza okunyanga wena ke unomdla ngawo la machiza okunyanga ikhona ivusilanga Academy of Traditional Medicine njengoba sithembisile ukubana nge-1st of July ngolosithathu which is today sizawube sikhupha iform uzuye ke phayana kule ndawo enayo le form pha ku www.vusilanga.co.za uye ku-about us and then xa ufika phayana uzawufika ikhona le form you just click the nto biza kuthiwa yintoni ezi link you just click the link iyakuthatha ikuse straight kwi-form you write your name your surname your address your cell number utikishe nje into ezimbini ezintathu and then you send ibe seyifika ke i-form ulinde ke xa sesigqibile ukuqokelela onke amagama kuzawuvalwa uya going to tell ukuba kuvalwa nini xa sekuvaliwe i-form again izawuyeka uba active uzawuthi lo uzawufika icofe le form seyivaliwe ayizukwazi ukumsandawo emva koko ke uqalise ke wena ukujoyina igroup elandelayo the only requirement ke mntana omhle ukwenzela bokwazi ungena esikolweni kufuneka ube ngumntu onomdla wamayeza either wena ungumntu osentwasweni ungumntu oligqirho ungumntu oliqhwele ungumntu osithengisela amayeza ungumntu nje ofuna uzazela amayeza ukwenzela uba na ukwazi uzihlanganisela la mayeza njengalase siwancokole namanye kuba kaloku le video does not permit ukuba singene nzulu kuloo nto ubayeli lixutywa nantoni sawutshonlwa lilanga mntana omhle kanti phayana esikolweni kulapho sincokola khona ngeyeza sihla amahlongo naphezulu sitsho ukuthi eli xa kuthiwa sela lidityaniswa nawaphi ndingakhange ndishumayele nto yephi ke namhlanje siphethe undongana zibomvana ungalibali kaloku to subscribe ukwenzela ubungashiyeki xa sincokola ngawo la mayeza anjengondongana zibomvana undongana zibomvana lona bantu abahle ligaqa litswele lithile leli phantsi komhlaba one of the ways ke and the way ombona ngaye undongana zibomvana kulapha egqabini igqabi lakhona will kill ukuba uyayibona ishwadi leni bana ishwadi it kills but undongana zibomvana yena uzawukhela ngalena yakhe indlela amagqatyana amabini amathathu amane awadenze into ininzi but you will always know ukubana shudi kubekho this curly leaf ilapha ngasentla glossy igqabi lakhona then rhumbi ingcambu igaqa eli lihlikihla apha esandleni ukuba liyaluma hayi ke ufikile kundongana zibomvana bayamkhumsha ke ngesilungu bathi yitrimia elata iya ke kugoogle and google trimia elata and then you'll be directed ke kwii-journals ezininzi ezikhondakthiweyo ngalo eli yeza ekuthiwa yi-trimia elata if you read ke ngalo eli yeza from the journals baza kuxelela ukuthi eli liyeza elidala ekudala laba khona the very first record zalo eli yeza is 1500 BC. Let it sink ke mntana omhle kuba uyaxela uba uYesu was born about 2020 which is 2020 years ago. Now eda ke ubuye umva nge 1500 years before uYesu azalwe ichaza ba eliyeza naye mhlawumbi wakhe walifumana eliyeza uYesu walisebenzisa. Bathini ke abantu abaphandayo ngalo eliyeza? Bathi eli yeza liyanceda kule nto kuthiwa yi-general ailment wena mntu othi xa ugula ugula ziinto ezininzi mhlawumbi sometimes ezinto ugula zizo azaziwa uyagula wena kuthiwa kuloo mixube uzawuyenzelwa nguloo mntu ukunyangayo uzayifaka le nto kuthiwa yi-trimia elata undongana zibomvana here's one thing esifuna ukugqitha njengayo asithethi nto itheni siyagqitha nje bakhona abantu xa bethetha ngondongana zibomvana abanye bayibize ngokubana yinqwebeba kubiluma omnye lo ndonga nazi bomvana ambize ngokuba ngumredeni kubi bomvu omnye ayibize ngoba ngumasixabane. I think we need kwezi ntsuku zizawuza izihlwele ezivuma sikuphathele inqwebeba uyibone, sikuphathele umredeni, sikuphathele umasixabane, so that singawabhidabhidanisi la mayeza, kuba kaloku umntu wakhe walunywa ngumredeni xa elunywa ngundongana zibomvana qomba nantsi nenyaluma indifanela nomasixabane nomnta nomhle. Zizinto ezingafaniyo. One of the challenges ke yokumixa la mayeza, uwamixe naxa sewuzawukwenza ezi zinto wenza into engeyo. We are not that worried ke xa uzawukwenza amayeza uhlambe okanye uchele okanye ufute. The problem is when la mayeza uzawathatha wase emlonyeni, elinye iyeza will have its own instruction, kuthiwa eli ligalelwa kancinci xa lenziwa, eli kuthiwa kufuneka ulibilise xa ule. Now uzawuthatha iyeza kuba amagama ekufanele okanye uve ukubana eli gama neliya yinto enye. I saw in one of the groups ezikaFacebook umntu esithi ndongana zibomvana dash mredeni. No, azifani mntanomhle. Abantu abathetha isiZulu bathi sisigenama, abanye bathi sisiklenama. Nguye undongana zibomvana ubomvu, abe khona undongana zibomvana omhlophe. We are going to bring naye loo ndongana zibomvana mhlophe so that siyenze le nto yabo ndongana zibomvana, sihlukane nayo nabo abo mredeni. Umredeni ke nondongana zibomvana abayelelananga noyelelana ke mntanomhle, abafani. Ingade ke le kuthiwa ngumasixabane ibe nakho ukusondela igaqa apha kundongana zibomvana. Sizayizisa ke mntanomhle, sibeka phela ubalo ukwenza uba ungathiwa sithetha ulwimi lwasetywaleni besisatsho kuba i-journal zithi you treat general ailments. Ixesha eninzi ke kukweza bhotile zosela bakufakele, kuthiwa you treat cardiovascular system, ingxaki ze heart and blood vessels uzenze ngalo eliyeza. Kufuneka ke ukwazi ukulihlanganisa kuba lizohamba lodwa, uhlanganise namanye amayeza that will purify the blood, that will save as amayeza that strengthens the blood vessels, ukwenzela uba kaloku i-blood vessels ezi zibe nabo ubu-elastic obuthile, ungapheli uba ne-blood pressure. Kuthiwa ke liyeza ngokophando undongana zibomvana uyancedisa nakwi-reproductive system. Sizawuncokola ke xa sesifika phayana esikolweni. We discussed i-reproductive system apho besijonga nje la mayeza afumanekayo phaphandla njengomaplantain, yellow dock or bedok. Sitreata i-reproductive system, safaka nentwana yentsango sitreata as i-reproductive system. Ungasibambisi ke, I'm just sending a comment egqithayo ningathi naba baqalilo ntsangwini ngo-puff puff. Bathi ke kwaloo ndongana zibomvana ngokophando assist nakule nto kuthiwa urinary tract infections. Wena mntu unengxaki ukusuka apha kwi-kidney, bladder, urethra, ukuba udibene nomntu okwazi uhlanganisa kakuhle uza kutritela ke urinary tract infections ngaye undongana zibomvana. And treat i-digestive systems. Ezi nto ndithetha ngazo ke sithethile ngazo kwiveki ephelileyo phayana esikolweni apho besitrita khona ezi urinary tract infections ezi digestive systems, sisebenzisa amayeza alapha kule gadi yakokwenu okanye ngapha kwendlela okanye in the so-called disturbed soil apho kwakho ke ungandi kuyalinywa. So vumbulula amayeza phayana lana nina nithi lukhula uhambe uyothenga ibedok phayana ekhemesti bakuthengisela ibedok oyishiye apha kuwe egadini uhambe uyoyithenga mntanomhle. Besisenza ezo nto. Now sizawube sixa sesingena ke emayezeni kuba sikawaqali amayeza, siwaqala kule Saturday engungomsomnye. Namhlanje ngulosithathu, bengulosini, bengulosihlanu. Okay, Saturday will be starting i-discussion yamayeza esintu, kulapho sizawufaka khona undongana zibomvana sitsho uba ithini into yakhe. Baphinde ke kwaloo ndongana zibomvana ngokophando bathi zi-antibacterial, antiviral, antifungal, anti-inflammatory. Eyinto eninzi ke le nto le ngokwabantu abayiphandileyo kubana ukuba uyayisebenzisa whether uyisebenzisa kwiinto enjengezi-skins xa ukwazile uyithaka mntanomhle iyazibulala iibhakthiriya ezithile ii-virus ezithile abanye bayithake bayidibanise kumayeza okuxhuzula i-epilepsy luphando kolu sathetha ngalo asikathethi ngabantu bamayeza luphando elenziwayo ngabantu ababhala ii-journals bathi kwa eliyeza is an expectorant besithethile mos ukuba eliyeza liyancedisa kwi-respiratory systems into ke ukusuka apha empumlweni ukuhla uyotsho kumaphaphu yile system yophefumla nayo sincokole ngayo phayana esikolweni apho siyenze le nto kuthiwa ngu-ENT ear nose and throat safaka ne-lungs ke phayana esikolweni apho besithetha khona nangezi Eustachian tubes apho sithetha nge abantu bayayazi ke ukubana if ne-sore throat ihambe le nto idibanise nendlebe bathi otitis media sincokole ke ngaloo nto phayana esikolweni sazama ukuyitreata nayo ngala mayeza lula kuthiwa ke uba unaye undongana sibomvana mhlanganise namayeza kowenu utreate zona otitis media utreate iingxaki ze-respiratory system as an expectorant ke yile uthi xa ukhohlela ikuvule isikhohlele ezi zibe clear ngokuba uzikhuphe by expelling them nalo ke uphando ininzi ke le nto yeza journals asiye siyenze yonke le nto kuba sifuna nawe mntanomhle uye kwezi journals ungatobhele beza nento yabo apha you just go and say dreamia elata kulapho uzawuthi khona xa usithi dreamia elata bulb uzayibona nali eligaqa uzokwazi ke ngokulohlula eligaqa uyazi xa kusithiwa nqwebeba leliphi eli lenqwebeba xa kusithiwa mredeni uyazi ukuba leliphi ukwenzela uba ungabi ngomnye waba bawadibadibanisayo la mayeza siyayishiya ke eyejournals zasesikolweni ishela wena ke mntana omhle ukuba uhambe nawe uyozifundela when we were reading le nto yakhe undongana sibomvana we found not less than 20 journals ezinye uzawufumanisa ukuba yile nto ezakwenziwa zi-students mhlawumbi masters or honors just to investigate amayeza afumanekayo kuloo area ethile kukhonapho I saw i-investigation ibisenziwe Free State another one investigation eyenziwe eLimpopo zikhona ke nezinye ii-journals that we were able to get ezinye are not even South African bediscussa yona i-dreamia elada masiyishiyeke ye-journal singene aphe mayezeni ukubomayezeni ababona benzani ngondongana zibomvana obomvu njengokubana ke ii-journals zisitsho kubana eliyeza kuthe xa kusenza uphando kwiindawo ngeendawo kwafumanisa uba liyanceda kwi-general ailments cardiovascular system reproductive health UTI digestive system respiratory system skin epilepsy joint and so on eliyeza kaloku kufuneka lingene ngendlela ethile apha emntwini omayezeni ke bayazitreata kwezinto sigqibothetha ngazo ngobana bakwenzele ibhotile yosela kufuneka ukwazi ukulihlanganisa eliyeza ukwenzela uba ungenzi into ezawuxaka wenza into umntu ahambise umntu abhalaze umntu abe nee-problems ayovuka esibhedlele kuba ungakwazanga ukumxubela eliyeza iphinde ke le nto lena ithi ungazenzeli into umamele kuthethwa apha kuthiwe fumana undongana zibomvana uhambe uyotata undongana zibomvana ube ungengomntu wakhe wanyanga wena ngaphambili wenze into eza kukuxaka bamsebenzisa kaloku abantu bamayeza kwiimbodlela zosela babulela amadliso babulala iintlanga baphinde bamsebenzise kaloku nakuwo amayeza amabekelo kuloo mntu othi ndanyatheli nto nantsi ngoku le nto iyanyuka izana lapha esinqeni ichaphazela nobudoda bam le nto ngoku andisakwazi ukwenza nalapha endlini basebenzise kuloo mayeza bamfake undongana zibomvana phinde afakwe loo ndongana zibomvana kumayeza okuphalaza abantu abathile ke some of us don't believe ukuthi amayeza anjengondongana zibomvana kufuneka uwasebenzise ekuphalazeni but ke kusetyenzwa ngosetyenzwa mntanomhle iziphumo ziba yile nto umntu ayifunayo thina kaloku sithi ukuphalaza kukukhupha amayeza osela kaloku lento obufuna ubulala izinhlanga uyenzile ngamayeza kowenu ngoku ufuna ukhupha lonto seyicolekile lonto seyingasenabo obabungozi yafakwa ke undongana zibomvana kumayeza okuhlamba wonke ke umuntu othi wafumana amayeza okuhlamba apha ekhaya ivinto engeyonto sifane siyenze ukuba ufumene amayeza okuhlamba ufumana lento uza kuthiwa ngu-step 1 uphinde ufumane u-step 2 undongana zibomvana ukhona ke kula step 1 soze umbone ke ku-step 2 mhlawumbe laa ntoni ngondongana zibomvana kukhutshwa amathunzi amnyama kanye ixesha abakhupha izichitho abanye bamsebenzise xa kuthiwa kuyolahlwa isilwane ngaye loo ndongana zibomvana akulume undongana zibomvana singanoba esi silwane siyazivana ezintlungu yini amadoda umntu adabe nje ezixala kukuzirhawuzela ngaloo ndongana zibomvana phinde simsebenzise ke singabantu bamayeza xa sisithu nengxaki yeentlanga kuthiwa kukhutshwa ezo ntlanga kuba kaloku ezi ntlanga ziitreka abantu babantu bakuthakatha bakufumana ngazo ezi ntlanga kusetyenziswa undongana zibomvana ke kuyachelwa ngalo eli yeza kusenziwa kwale nto yobana kusuke izinto ezimdaka apha phakathi kwekhaya sigxothe izilwane ngaye undongana zibomvana uxutyiwe ke mntana omhle xoxwa loo mathunzi amdaka wena mntu othe wamfumana ugila umkhondo kula mayeza lapha ekhaya okuchela ukhona undongana zibomvana kuba naphayana ekucheleni we have 2 steps ikhona istephu sika 3 days kube kwistephu sika 2 days funa siyazi le nto ogxothe into zimdaka soze ibe ngu-once off lugxota le nyoka eneminyaka ihlela apha kutheni ucinga uba uzawuchela kube kanye uthi uyaqinisa uthi uyigxothile inyoka kukuthakatha okutheni obu bugqiba ungaka unabo asigxeki mntu ke abantu banyanga ngonyanga loo ndongana zibomvana uyasetyenziswa nakwiinto ezithile zoqinisa kweminye imizi xa kuqiniswa kuloo mayeza bamfake undongana zibomvana umbone omnye undongana zibomvana efakwa kwiimpinda xa kusithiwa kwenziwa iimpinda mhlawumbi kuyacutshwa kucutshwa loo nto ukuba mayingaphinde ibuyele kuwe okanye ingaphinde ibuyele ekhaya xa beyenza loo nto bayifaka undongana zibomvana omnye kuthiwa uyolahlwa phaa ezidulini kuyalahlwa ke bantu abahle bambi uyogrunjelwa kuthiwa ngena apha hlanjwe ngeyeza kuthiwa yonke ngendimi yonke ngafani uba ngihamba nam mayishiyeke kule ndawo kuthiwa ndilahleni ndifile siyanqanda ungadufe uphila kuba ngothi ndifile nabantu bakowenu basenongakufumani kuba kaloku wena youdeclared ukubana ufile bamsebenzisa kwindongana zibomvana kumayeza kuyecord nakumayeza ezinto ezininzi zokuhlanganisa nokulwa liyeza elihle ke li mntana omhle ligaqa hamba uye kwindawo othenga kuyo amayeza ufike ucele undongana zibomvana umsebenzise njengokuba nabantu abaphandayo besithi uyasebenza wena ke okhoyo esikolweni sizawungena nzulu kuwo la mayeza sikuhlanganisise the beauty ke with this call which is part of our intention yeyokubana abantu abazawube beyilo group we think and believe ukuthi la group will continue uthi noba sewusihlelele kulokana yakho unamayeza akubhidayo bakhona abantu buseklasini nabo ozawuqhubeka ubuza kubo uthi noba uyanyanga apha you now have a network yabantu bufunda nabo nabantu enanisenza ii-assignments zezikolo kunye ubuzi bakanini laa ndongana zibomvana kwakuthiwa wenzani nanku ndinaye nikhumbukhumbuzane ningabantu basesikolweni sizenzela loo nto ke nto zezi zikolo to create a network yabantu ushed is the very same concept ukuyifumana naxa uyile tertiary whether you went to study journalism xa sewuphumile esikolweni soyoziphangelela you have a network yabantu bufunda nabo and then kwinethiwekhi yomntu bufunda naye unezakhe itshomi you end up with a bigger network sizama loo nto ke bantu abahle nabasebeqale esikolweni ingaske nawo baqhubeke ukubana yiloo network kuba kaloku omnye usekapa omnye usebhayi omnye ungapha nezi ndawo zinamayeza angekhoyo kwenye ikona ukuba likhona eliyeza ebhayi ucele kumntu ubufunda nayo sebhayi ukubana xa yokomba akuphathele ukwenzela ungathengi yonke into le sizayiyeka ke neyanamhlanje ngolosithathu siyodibana Saturday sabe sincokola ke imiba phayana sidiza amahlebo phaa sincokola ezidlumzi sizawudibana ke Saturday sithi wena ke unomdla wofunda iform is now active ukuba ikho active ngoku but it should be active. I will just check with lo mntu ebeyiloada ukuba ikho active but uzawuthe better 1 o'clock uzawukwazi uyocofa iform you write your name and surname your address cell number utikisha into ezimbini ezintathu it should not take you more than 3 minutes ke ngecellphone yakho ukugcwalisa iform sithi masiyeke ilale ke bantu abahle sibulele ezosihlwele ezisigcinayo ezisigadayo ezisithandayo sithi kuzo makube xhose kubehele camagu.